bantu basephumlani family yethu. Kunzima uthetha ngobulelo. Ngoba besingalindelanga uba singabani sithetha ngobulelo namhlanje. Ubulelo ukhule phakathi kwethu engumntu onobubele, onothando. Ubulelo besifanela every day. Eyona nto yenza intliziyo yethu ibe buhlungu kakhulu is the fact that asizophinda sithethe naye ubulelo. Bekwazi uhamba aye kwamanye amazwe. But besingayifilishi kakhulu laa gephu yoba akekho because ubulelo will call. Uzasixelela uba kwenzeka nto will video call sometimes. Khumbula even ngoku besanda ubuya eCanada. Uye wasifanela wathi masehambeni safika phaa the first day ebefika ngayo. Esixelela iindaba ezimandi sibonisa i-contract entsha anayo uba uzawusebenza kwelaa cala. Khange siyicingele into. Even ugula kwakhe ubulelwa waze warrior. We kept on saying kuye makafayithe anganikezeli. Sithi makathandaze nangentliziyo even if akakwazi uvula umlomo wakhe uThixo uzamva. Ubulelo ke sikhuliswe ngenkonzo. Besihambe sishumayela kwiilali zasedyamdyam nobulelwa sihambe sithetha ngoYesu. Besihamba ngenyawo sisherisha uthando lukaThixo nabantu bakaThixo. Until ubulelwa wathatha another part. But ke bendithembisile uba sisezawuqhubekeka. Which is our prayer uba siphinde sihambe sivangeli kunye naye ngelaa hlobo sasisenza ngalo before. Naye ebesithi hayi ningabinawari kuza kwenzeka once ndigqibele. Ebesithi uzakwenza i-album ye-gospel. Ngoku afowuna ebulela SA esibhedlele ngolwesihlanu. Uthi ndizaba rayithi ndingabinawari masithathu because eyona nto ndiyibulela yinto yoba ivele kwalapha kuNovemba le nto ngoba uDisemba wam wonke ubhizi. So ndizaba rayithi ndizawuphuma kwamsinyana esibhedlele. But wasuka waye egula ngogula ngoku sesesibhedlele. And sathandaza sithethana siyazi uba naye uyamthemba uThixo. And there were other people who were standing with us in prayer. Simthemba uThixo uba ubulelwa uzawubuya. But amazwi andikhamfathayo ngamazwi athethwe apha kwathiwa ubulele in a short period of time. Uphile ubomi obungenawuphilwa ngumntu ona-90 years. Izinto azenzileyo, meaning i-purpose yakhe yoba khona emhlabeni uyizalisekisile. Loo nto yanika into ethi icekwa ishekwe kum nawe thina bantu basekhona apha emhlabeni to do ezi zinto uThixo afuna sizenze siselapha emhlabeni. There was a time bendimbhalela iBhayibhile i-message for a month because ndiyazi sometimes akakwazi uye ecaweni. And ecaweni besithethwa about ubuya kaYesu, that uYesu uzawubuya azolanda ibandla lakhe. And aba bantu bafuna uhamba noYesu xa efikile uYesu funeke bathi work out their own salvation. So bendishara naye ezo zinto. Ubulelo will call, siworship together. Will call, bethanda ke nocula amagwijo. Ngoku lastly ebelapha uthandaze kathathu ngosuku olunye. Emane sibambe zali mandimjonga uba hey what's happening, utheni ubulelo zathandaza kangaka. Ubeqhele uthandaza but not olo hlobo, kancinci kancinci uyathandaza. Wathi ekugqibeleni uyathanda ukuthi mfundisi xa ndibiza, wathi mfundisi wam ndicela uthandaze phambi koba ndihambe. Esibulela ngeyona ndlela umcaba yena ebeseziva uba uyahamba. Athi xa ethetha athi ndizawuhamba, simane sicinga uba uzawuhamba uzawuyaphina ubulelo. Ndathi ndathi kumama iyandibhatarisha le nto kabulelo, manje sithi uzawuhamba unewari sithi. Ndafunda buzibulela uthetha ukuthini le nto umane usithi uzawuhamba. Ngoku bendiva nengoma yakhe isizulu naqumba nobulelo waseprofethi. So ebeyazi ebeyibona into yakhe uba izawuthini na. Athi xa ethetha athi ndizawuba ndinewari kakhulu ngubrother, athi ngubrother wethu. Athi andimazi uba uzawuthini yena mpela. Masithabulo zinto nento uzithetha uthi uthetha olu hlobo uthetha ngalo. Athi hayi kuzawuba rayithi. Kanti ebethetha le nto uba uzasishiya nyhani. Sathanda ukuthi alale ngoxolo ubulelwa. Umphefumlo wakhe ulale ngoxolo. Amen. Ndibulise emntwini wonke lo uthethayo ngusiseka ubulelwa. Ulumka mkhuthukana. Hey, only God knows ngobulelo. sizomkhululukulelwa asina choice but ezinhlizweni zethu akungasi ngathi sikhululukulelwa namhlanje ukulele bengumntana special efamilyini ekukhuleni kwakubulelwa esemncinci I remember nangoku kanibhekabheka phande sibonile itishala sasesikolweni sethu kwi high school esasifunda kuyelingi lethu ubulelwe bengumntana o entertainayo even nasesikolweni I remember kakukho i funny day esikolweni ubulelwa uyawuthi gqi enxiba ibhatyi katata enxiba ibhatyi esikolweni sethu bekukho besine building ene upstairs esikolo sethu so sibakho sime ku balcony phezulu sonke siyayazi bakwathi gqi yena kuzothima iluzo esikolweni athi gqi efani kakhulu anxiba ibhatyi katata anxiba phathe nentonga katata sawuva kuhlekwa sawuyazi bakungene elahlanyala sekhaya so ndiyafuna ukuthi mani ubulelwa simkhulula sinenhliziyo ezikhathazeka kakhulu akululanga ukukhula umntana ofana nobulelwa ekukhuleni kwakukabulelo okuzalweni kwakhe inoba pha ebeyithanda kuyimamela la ntazibuze ebuncincini bakhe bengumntana onjani mani buza pha kothi since sithi nasizi sisters zakhe ezindala ebuncincini bakhe wasambone engathi unyamalela inoba 3 days singamboni sabuza imani sisemuncuke nathi hayibo ubulelwa uyephi nomama simboni athi utata hayibo waqhawula but into eyashekayo kubulelwa kobobutshoto bakhe safumanisa uba ungumntu onevoyici ngoku enelizwi elikhulu sometimes usathane uyakwazi uzenza izinto but uthixo asebenze ngaloo nto uthixo asebenze yena abonakalise usuku lwakhe ngaloo nto because ngowayenesifube engekho sasinewari simbona nakabuya sibone umntu asekhaya akakho right waba right ubulela kwasheka le voice inkulu ke ngoku mna ke bendiso privilege ngoba ixesha elinintsi kuba ndimdala kubo bendisoloko ndibanqwanqwada ndibabulisa yonke into even umculo bebekwi-Sunday school mna ndikwi-youth so ndibaculise ke phakeni bakhulu ngokusekho imijikelo ngoko ezinkonzweni kubakho imijikelo I remember ndibapractisisa bapractise bonke bapractise abancinci siza banomjikelo kuzawuza amabandla onke kasifika enkonzweni ubulela umncinci kakhulu but sithanda laa deep voice yakhe okwakucula kwakhe wayenengoma wayeyithanda kakhulu ethi yima njengodaniel nobuwedwa jwi ez uba ebesamile nangoku engakhathale ebethi kathetha nathi athi nina niyonqena nina mna ndizenzela iinto zendedwa mna andiyeki mna athi wathi ke ngoku kule Sunday school sabapractice imjikelo uzawuba sebusuke ithanda ubanjelwe ebusuku imijikelo xa sisiye emjikelweni wa abantwana balele bonke bancinci mosi ulele ulele uzawuhlabela bani apha ke kuyawiniswa nowiniswa kule mijikelo ha samvusa ubule ndimvusa ndimteketisa ndimzama ndifuna uba azocula nyhani wavuka umasithathu ekulaleni ulisana mose umncinci bekufana uba kahambi nasebusuku but ngenxa yalaa voyici yakhe isenza uba simfuni babe khona ey andiyazi silahlekelwe kakhulu siyifemeli waqhuba ubulelwa saqhuba sicula ezifihlweni ephumlane kuthe awuya e-tertiary waqalisa khona usister wam lo usandosuka apha efumene igita wayifunda esikolweni somculo yena eBloemfontein noba for 2 years wathengelwa igita ngutata ubulelwa yena kwakungekho mali ke ngoyena oba afunde kunyaka ozayo wanalaa nto kuthiwa yi-gap year kuba kungekho mali abazali bethu babe phangela omnye wayephangela emakhitshini omnye phangela so kwanzima uba ubulelwa benemali yobheka esikolweni kwi-tertiary institution so ubulela zange adlale ngelo xesha wathatha laa gida kasister wam ezuba usister wam egqiba esikolweni wangena naye eromini simane sisiva imani lo mntana uzivalele phaa udlala le gida kanti yindlela ubulelwa akhangayo obunye ubomi bakhe eziba benditshilo ndithi usathana uyathanda ukwenzisa ubuhlungu kanti uthixo yena uzawusebenza ngaloo nto nangaloo nto uthixo wasebenza ngoba kwakubuhlungu ubulelwa engenamali obheka esikolweni but ubulelwa wathi eli xesha angenamali obheka esikolweni akazudlala ngalo uzawukhabe ebhala ingoma ololiwe bavela apho ebhala ingoma eserumini umntakamama abhala ingoma acule phaa kulaa room kunyaka olandelayo wabheka e-BCC apho khona hayi ke waqalisa uvela umculo kabulelo thatha laa gidi ubulelo ebe-creative kubulelo I remember even nasezinkonzweni zethu bekusoloko ukudecorayitha yena nako kuzawubikho imitshato ngokamncinci ngakaya wathatha la gita ubulela wayenzela isinqobo igita yakhe bayayaza abantu ibine singobane esifanana wathatha isketi wathatha into wathunga wayenzela isinqobo sambona ubulelwa ephakama kumaqonga ngamaqonga sathi hey iyaya intombi yakwamkhuthukana seyicula ke ngoku engasacula ezingoma bese sicula ze gospel utshintshile umusic wakhe ubulelwa ngoku se ngoku sekubuse nguZahara ke ngoku I think into about 3 months back apho khona ndifuna ungqina ubulelwa hayi ebe ngumprofet 3 months back ubulelwa wabheka eCanada asawubheka eCanada ubulelwa before wabheka eCanada andiyanga eJoburg kule game uhambe umama no sister wam xa bebuya babuye bephethe isuitcase ndithi hayi bozi isuitcase antones athi kuthiwe nyuka nawe uyothatha eza kwimpahla ubulelwa uzikhuphele phantsi zonke iiwardrobe zakhe wathi thathani ndiza kwenza uqalo olutsha ndithi 2 months back, not even 3 months, 2 months back. So ubeyibona ubulelwa indlela yakhe ndingatsho. Ubungayo kabulelwa ngokuqalwa impahla ezintsha futhi zise kwi-wardrobe eserumini yakhe qha zisaqalwa. Impahla zakhe zonke uzikhuphile. Umama ndikhumbula ngaloo mini wafika efixeke engaguli. Ndithi hayibo yintoni mamqoqo uthi ha-a andiyithandi ubulelwa indlela athethe ngayo akhuphe neempahla zakhe. Uthi ngomnye umbono ma ndibone umbono ombike mina ke khandonwabe ilanto. So ndiyafuna ukuthi ubulelwa indlela yakhe bekayibona. 2 days before alale esibhedlele undenzela i-call ethe I think 1 day endenzela i-call ethi mntaka mama ndiyafa. So ndacela omnye ubhuti opha around amthathe amse esibhedlele. Kulapho khona ubulelwa ebesilwa, ubulelwa ebeyifighter, besingenayo into ethi ubulelwa angashiya ubomi. Even sebethethe ogqirha besithi masihlale naye for i-hours ezithile usithiwa akazulenza ixesha besiqonda uba yho bayadlala abagqirha bazawubona uthixo senza umangaliso ngempilo kabulelwa le bayiqhele uyibona baxelela abantu bathi umntu uzohamba bazawubona isimanga ngobulelwa ubulelwa uzawuphakama kule bhethi esinika ithemba sinehope emangalisayo ngoba siyambona ubulelwa uyaphefumla simthandazela for 4 hours sithetha nothixo futhi uthixo simethembile but ke asisolinto siyafuna ukuthi nyani izithethe bezithethe apha zitshilo zathi ubulelwa ugqibile ngobomi babo ngobomi bakhe so masijonge masiqhubekeke nobethu ubomi ebengumntana othandeka efemelini kakhulu especially uba ufikile silinganiselelwa nootata uMandela ekekho nje umntu angamlinga ebekwazi ulinganisa ebesi-intatheyina ngenye indlela efemelini nangoku kule Christmas ithi ha-a iChristmas ayikho tukuthi ayikho but asimsola uThixo uThixo uyayazi indlela kabulelwa uba uyilungisile wagqiba ngobulelwa uthi kabuye eCanada bethanda kakhulu ke enawo namatshamba uthi kabuye eCanada uthi guys uzawufuneka nenze sicule naye igospel sicule igospel thina yena ucula umusic unezi-CD zakhe so sinazo ingoma esicule naye apha kule albhamu yakhe kwezi albhamu zakhe naye unazo ingoma acule nathi kuzo kwigospel so uthi guys ndinivulela iminyango yaphesheya ngoku lizawuthi kalisihle irandi apha nina ndiyithathe sihambe sintinge siye phesheya siyohlala khona unecontract azenayo athi kumtshana wethu makasifundele le contract afunde kumtshana wethu le contract apha ekufundeni komtshana wethu sifumanise uba apha kule contract kufuneke nathi sisayinile kwingoma esicule naye kuyo iye yatshuzwa phaa eCanada kwathiwa izawuba ingoma ezawusetyenziswa qho ngeChristmas eziyena mke ngazo kwathiwa izaba ingoma esawusoloko isetyenziswa every Christmas uthi ke yayithetha le nto athi ma xa kufundwa le contract athi ma kanye kuloo ndawo nizijongile uba ndinivulela iminyango so ubulela bengumntana nje onja ndinivulela imiso ithi hayibo unguJehova mntase so ubulele bengumntana nje ofani onwabisayo kangangoba ngoFebruary ebeza kuyokwenza elo lantika lakhe elitsha ezawuculayo neengculo eziphezulu kakhulu ooCracy Chapman uthi nendibona ndinidibanisa namacelebrithi amakhulu ndininyusele so siyambulela uthixo ngobomi kabulelwa usiboleke a wonderful child asiyazi uba singacacisa sithini ngomkako ngobulelwa ubulelwa siswela imilomo yokumcacisa ubomi bakhe ebengumntana nje ospecial efemelini especially ukodlula into yonke kangangoba uthe kwathi kothiwa uswelekile ndangabhelieve ndaqonda uba eyi ndajikelezelwa yingqondo ndafuna thixo sizoqala phi so beka pingu kusizo kwenza njani kasishiwa ngubulelwa ubulele be into yonke family yethu kubazali bethu ebethi xa esiye emonto andiyazi imoto ubathengele kangapi athi angachazi enzi I surprise ndiniphathele into uyava ngento ipipize egeyithini kanti ubathengele imoto asiyazi uba kuzokwenza kanjani even nakubo but sithemba uthixo akaxa kwanto ungujehova ophilayo usithembisile nguye oqalayo nguye ogqibelayo.